ngaramutsenetsa namahoro genda shima imana nitwa Arthur Batmix ndikomvugira kuri iZoom online nkuko vyama namanza kubaganiriza ibintu byinshi bitandukanye mu buzima ariko bishobora kutugirira kamaro ejo canke hirya ejo nimba utarakora subscribe ikintu cya mbere nobanza nkagusaba nuko ufyo ndahubona handitse ijambo subscribe canke sabone ku basanzwe bakoresha ururimi rw'igifaransa ariko kandi ibi biganiro kenshi mba ndiko ndakora biba bishyigikiwe n'ishyirahamwe ryitwa Big Best Imo uti rero muri Big Best Imo badufitiye iki muri Big Best Imo basanzwe bakora iki muri Big Best Imo ibyo basanzwe bakora barangura mu buzi bwa misi yose ni mu birabe muri aka ka video gakurikira hama cingaruka ndabayagirikiye ako cuno munsi cyano bifuriza no kuraba ikiganiro kuva ku ntango gushika ku mpera kuko ndazi neza wewe uri kuradukurikirana aho wicaye aho uri kuragenda nimba uri mu modoka nimba wicaye mu biro nimba uri ku kazi ka misi yose nimba uryamye iki kiganiro ngomba ndagushikirize kiraza kugira isomo kigusigiye kandi kiraza kugira n'ubwenge kikunguye ikiganiro cy'uno munsi kivuga ngo ibyemezo ukwiye gufata ku mafaranga canke decision ukwiye gufata ku mafaranga ni izahe mbega zizogushikana hehe rero ibyo byemezo ukwiye gufata ku mafaranga ngomba ndabikubwire mpereye ku cicumi kumanuka gushika ku ca mbere nicyo gituma nakubwiye ati witonde neza urabe ko ugiye gukurikirana ikiganiro kuva ku ntango gushika ku mpera kuko ikintu ca mbere kiraza kugutangaza kandi n'ikintu ngira kamaro ikintu cy'icumi rero ntarinze ndateba ni kugura imodoka abantu benshi turakunda kubona kumengo kugura imodoka nibwo butunzi kugura imodoka ni kuboneka neza ariko imbere yo kugura imodoka banza uyumvire kabiri mbega iyi modoka ngiye kugura yari ikenewe mbega aya mafaranga ngiye gushora mu modoka yari akenewe ko ndayagura imodoka mbega imodoka inyuma yo kuyigura ibindi bintu nzokenera inyuma yavyo ni ibihe bitwara amahera nzoyaronka fata nk'uno munsi gihe ndashobora kugura imodoka mugabo ntavise aho nzokura igitoro ntavise amafaranga y'igitoro mbega aho ayo mafaranga y'igitoro nayaronse sino yinvestisa mu bindi imbere rero yo kugura imodoka banza wiyumvire kabiri hama kandi uhejeje kuyumvira kabiri ubonye koko woyigura bikenewe ni wiyumvira imodoka ugomba ugure hariho benshi bagura amamodoka yo gushaza hariho benshi bagura amamodoka yo kugira ngo biyunguruze hariho izo bita voiture de luxe ni za modoka nziza kandi zihenze zigugwa amafaranga menshi hariho n'utundi tumodoka tubibereye ngaho nyine kugira ngo twiyunguruze tukende dushike iyo tugiye mu mwanya muto mu mwanya mwiza imbere yo kugura imodoka rero tube tubanza kuyumvira kabiri tubone koko ko byari bikwiye ko tugura iyo modoka ikintu cy'icyenda novuga ni education ni no novuga ko ari uburere canke i novuga ko ari uburere canke gufata ibyigwa bitandukanye. Iyo ufise amafaranga hari igihe utamenya kuyakoresha. Kiba ari igihe cyiza rero cyo kwiyumvira mbega ni igiki cyomfasha gukoresha amafaranga yanjye, ni igiki cyomfasha kuyagera neza nkayagumana nk'uko amafaranga yaje mu buzima bwanjye, nkayagira umugenzi wanjye, nkayagira umujama wanjye. Ndakeneye ibyigwa byinshi bitandukanye, amahugurwa menshi atandukanye, kugira ngo aya mafaranga ahubwo abandanye anyizanira, aya mafaranga mbandanye ndayaronka gusumba uwundi uwo ari we wese. Ikintu cy'umunani ni aho gushyira amafaranga. Iyumvira aho gushyira amafaranga. Mvuze gushyira amafaranga, ntimwumve kuyabika muri banki, kuyabika muri rimikashi, eko kashi, ndetse n'ahandi hantu hasanzwe hari ububiko bw'amafaranga. No. Aho gushyira amafaranga, mbega ni ibihe bintu nogura nkaba mbitse amafaranga. Hakurya nari ndababwiye ku cambere ati kugura imodoka, kugura ibindi bigendeshwa bitandukanye, ariko kandi bitazobandanya bintwara amafaranga, ahubwo amafaranga azoguma anyungukira. Ndabaha akarorero, nk'ubu kugura inzu, uno munsi nimba uguze inzu y'ibihumbi amajana atanu, mu myaka itatu izoba igeze ku miliyoni n'amajana atanu, bisigura ko uzoba warungutse amafaranga agera ku miliyoni. Kugura itongo, kugura amabuye y'agaciro, kugura n'ibindi bitandukanye, ariko aho gushyira amafaranga ushaka ko aguma kungukira. Abantu benshi tuzi neza ko n'ahantu habiri, ni kuvuga kugura itongo canke kugura inzu yubatse. Niba uguze itongo uno munsi riri ku miliyoni, mu myaka itatu iza rizoba riri ku miliyoni zine canke n'izirenga. Ariko uko biri kose ntirizoba ryakorotse ngo rije ku bihumbi amajana atanu. Nimba uno munsi uguze imodoka mu ruganda ukayigura ari nshasha, ukisorora uruganda inyuma y'ukwezi iba yataye agaciro. Uyiguze ibihumbi amajana abiri, inyuma y'ukwezi bazoba baguha ibihumbi ijana n'itanu, kubera ko yari amaze gukora nyine yarataye agaciro. Ni kuvuga tumenye gutandukanya ibintu bita agaciro n'ibintu biguma biduza agaciro. Iyo uguze ibintu bita agaciro, ni kuvuga ko amafaranga uba washyizemo ahomba ukibikura ku isoko ibyo bintu ukitangura kubikoresha. Iyo waguze ikintu kiguma kiduza agaciro, ayo mafaranga yunguka ku kwezi ku kwezi, niko navuga. Kuko uno munsi uguze inzu y'ibihumbi ijana, mu kwezi kuza bazoguha ibihumbi ijana na cumi, ibihumbi ijana na mirongo ibiri. Ikintu cy'indwi ni ahantu uba hameze gute, ahantu ukorera hameze gute, mbega aho hantu uba haragufavoriza kwinjiza amafaranga, mbega aho hantu uba harakorohereza kugira ngo amafaranga ashobore kukwizanira byoroshye. Hari ahantu tuba ugasanga biragoye no kugira ngo turonke udufaranga, biragoye cyane. Akarorero, ugiye kuba ahantu hatari barabara, bisigura ko bizokugora kugira ngo uje ku kazi wiyunguruze, ahubwo bigutware n'ayandi mafaranga menshi yo kwiyunguruza kugira ngo ushike ku ibarabara principale, niko nogita. Mugabo ni waba ahantu horoshe gushika, ahantu horoshe kuronka ingene wiyunguruza, bizogufavoriza ingene ushobora gushika ku kazi neza, ingene ushobora kuja gukorera ayo mafaranga neza. Niba ari naho ukorera bizokorohera kugira ngo ako kazi kawe kagende neza, utange adresse neza yoroshe. Ariko niba uri ahantu hagoye cyane, bizokugora. Ikintu cy'indwi ni amafaranga angahe witeguye kuinvestisha. Rero witeguye kuinvestinga amafaranga angana gute kugira ngo ubone neza ayo uzokwinjiza? Witeguye kuinvestinga menshi uzokwinjiza menshi, witeguye kwinvestisa make uzokwinjiza make. Ni vya bindi na bibiri ivuga ngo ababike bazokwakwa n'utwo bari bafise canke abavyinshi bazokongereza. Ni kuvuga muri ubu buzima ikintu gihari ufise umutahe munini yunguka byinshi, ufise agatahe gato yunguka duke, aho ni mu gihagize Imana ntatera na hombo. Ikintu cya gatanu ni guhitamo kuba umukozi canke umukoresha. Hari abantu benshi bahitamo kuba abakozi canke abandi bagahitamo kuba abakoresha, n'amahitamo y'umwe wese muri ubu buzima. Jewe nimba mpisemo kuba umukozi, bisigura ko nzokwinjiza umushahara ku kwezi. Ujya mushahara ku kwezi uzonshikira nagiye no mu madeni, mbega narishiki inzu niyunguruje gute, nafunguye gute. Hariho n'abandi bavuga ati bicaho biciye je mpisemo kuba umukoresha, amafaranga nje nzoyakoresha, nzorondera n'abandi ndabaha akazi. Ni kuvuga abari kakoresha ubwenge gusumba gukoresha ingufu. Ikintu cha kane, mbega n'abana bangahe witeguye kuvyara mu gihe kingana gute? Abana bangahe witeguye kuvyara mu gihe kingana gute? Sinzi imyaka ufise uri kuradukurikirana, ariko nimbukuze urumva ibi byaragusize. Ariko kandi haracari amahigwe ku bintu bimwe bimwe ndiko ndakubwira ngaha muri ibicumi. Gerageza rero wewe nimbukiri jeune nkanje wiyumvire, mbega nshaka kuvyara abana bangahe mu buzima, hama abo bana nzobavyara mu gihe kingana gute? Kuko ubyaye ufise imyaka 50 uzosaza ukiri mu bintu vy'amaminervare y'abana, ukiri mu bintu byo kugura imuzu z'abana, usange ubuzima bwawe bwose ubaye mu esclave wo kuguma wiruka inyuma y'amafaranga, ahubwo ugomvye kwiyumvira igihe kiri hafi uzoronkera abana, hama n'igitigiri cyabo kugira ngo baronderere hakiri kare. Hamwe uzoja kugera muri ya myaka 50 uvuga ati aha abana banje barahejeje n'imiburiburi, barahejeje secondaire, kaminuza, ni ibintu bisanzwe, nzoca ndabategurira. Hama jewe nanje nzoba ndiko ndategura pension imeze neza, sinzovaho nabi. Ikintu cya gatatu ni ibihe bintu ngiye gushiramo amaboko. Imbere yo gukora ibintu banza wiyumvire, mbega ni iki kintu ngiye gukora jewe kizotuma ntera imbere gusumba? Ibi bintu ngiye gukora bizonyinjiriza? Ibi bintu ngiye gukora sibimpomvya? Ibi bintu ngiye gukora byunguka gute? Muri make ubanze wige neza isoko y'ibintu ngiye gukora, kuko niho udotera imbere, kuko iyo soko nizo tumushika kure, ugashika kurundi rugero wewe utari witeze canke wari witeze bivanye nuko wateguye. Ikintu cya kabiri, amadeni angana gute ufise? Mu bisanzwe hariho ubwoko bubiri bw'amadeni, hariho amadeni meza, hariho n'amadeni mabi. Amadeni meza n'amadeni yunguka. Genda shora gusaba ideni muri banki kanaka canke nkasaba ideni umugenzi wanje, mugabo nzi neza ko rijya deni ngiye kurikoresha business izonyungukira, bigatuma ndamusubiza ideni ryiwe, hama n'inyungu yanje nayironse. Kuko murabizi nk'abantu basanzwe bamenyereye ibintu by'amabanki, habaho gutanga ideni hama ukazogishurana n'inyungu, bisigura ko nimba ugiye gusaba ideni ugiye kunywa inzoga mu kabari, kandi iyo deni uzorisubizanya n'inyungu n'uruhombo, n'uruhombo rudasanzwe. Gerageza usaba ideni ufise ikintu nyamukuru ngirakamaro ugiye gukoresha iryo deni, kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ntuzosange wishize muyabira. Hariho n'ideni ribi. Ideni ribi rero ni rijya ritunguka, narimvuze nk'akarorero: urasavye ideni ugiye kunywa inzoga, urasavye ideni ugiye gukora urubanza. Urumva urubanza si umugambi wunguka, urubanza ruzohera ariko ideni ryoryo rizogumaho kandi iyo deni wibuke kuzorisubizana n'inyungu. Rero tugerageze gukoresha ubwenge mu gusaba amadeni, hama tuyakoreshe neza, dusabe amadeni meza, apana ko dusaba amadeni mabi. Ikintu cya mbere rero aricyo nyamukuru nyamukuru, cyane cyane kiraba abajene uno munsi batararongora cyangwa batararongorwa, ni guhitamo uwo muzobana mu buzima. Guhitamo uwo muzobana mu buzima ni ikintu gikomeye cyane, kuko uwo muzobana mu buzima akugeza ku bukire cyangwa akagukenesha rwose, nuko nutwo wari ufise tukagenda. Aha rero ni wewe wo guhitamo, mbega umuntu ushaka kubana nawe mu buzima ameze gute, mbega arahuye n'indoto zanje, mbega aranshigikira mu byo nkora, mbega azoshobora kumfatira urugo igihe nzoba ndi mutwanje ndiko ndagerageza kugira ngo ndabe ko abana boronka icyo bafungura. Rero guhitamo uwo muzobana ni ikintu gikomeye cyane, kanatsinda ko muzobana ubuzima bwanyu bwose. Ni ukuvuga uhisemo nabi, ubuzima bwawe buzoba bubi. Uhisemo neza, ubuzima bwawe buzoba bwiza. Reka ndakubaze imbere yo guheraheza, muri ibi bintu byose cumi mpitije kukubwira ngaha, wari uzimwe ibihe, hama hari icyo ubona nibagiye wokongeramo? Urashobora kuba wari witeze ikindi ukavuga ati aka kantu wari kukongeramo, aka kantu nakubwenge. Nyandikira muri commentaire. Je nitwa Arthur Batmix, ndikomvugira kuri iZoom Online. Ni ibiganiro, ukurikirane rw'ibiganiro bishobora kubagirira akamaro mu buzima. Reka rero ndagushimire cyane, nongera ndakwibutsa ko twari turi kumwe n'ishyirahamwe ryitwa Big Best Imo. Big Best Imo rero ibyo risanzwe rikora, mu bikurikirane muri ako ka video ngomba ndangirize ko. Rero dusubire tubonane mu kiganiro cy'ubutaha. Ndabashimiye cyane.